Hello?
Sure, Fred. You mean uSkibha, but you don't have to
go first. I'm going to go to the phone first. Yeah, I'm going to
go to the phone first. I'm going to go to
the phone first. I'm going to go
Ah, but in case, but I'm not sure about that. But if you're not going to be able
to
do it, I'm not sure about that. But if you're not going to be able to
do it, I'm not sure about that.
Oh, yes, and then John, I'm going to go to Queen Yaskolet.
Queen, sure.
Hey, yeah,
I'm going to go to the payment last week.
Yeah.
Ngibone ikhanda lami liyaluma yazi anginafoni ngingibone nje. Yini wakamza ukuthi ngingenisilima wena nawe wazongenibhubhayi wakho neso? Alingi nje ungenibhubhayi wakho. Webhuti nawe akhulume kuzwakale. Awude lusuku lwanini olusuku alibodwa liyanini?
Ngiyabona.
Kona izolo lidlulile.
Ngiyachazela.
Lidlulile kungenzaniko ubhubhayi.
uSkibha uyisejele.
Wena-ke angiyiphathi-ke
yabo. Ngithathe ifoni lelo seza nefoni uSkibha.
Wena sebekudayiselile ifoni awunginiki.
Bangidayisele bathathe isikhipha, sebekhipha imali leshini
sami. Bafethu nifuna kwenzakaleni vela ningichazeleni. He? Aningichazeleni nifuna kwenzakaleni vela.
Hayi lutho,
lutho. He?
Lutho.
Awu uhlekane yabona nawe uyahle uhlekane.
Awu ahleki.
Ubani uhupho phakathi kwami noba uthu? Ma bengibuzela ngili nalo. Yabona wathenza nilima ke nina noba uthu yabona wathenza nilima. Ngiyayifunda yami yabo kwenzela nilima. Ngiyifunda manje senza nilima noba uthu. Nawe futhi. Ngalo usineka lo uveza namazinyo lo usineka ngesilima. Ngonempamo ungayithola khona maduku ngalo ngesilima. Ubheke kahle mina ngiyivikile. Yazi nalo ngingisilima nawe yazi. Kalo uxole zandu usesontweni yalo ngingisilima nawe la.
Ngikho esontweni.
Awunalo ibhadi bo kanti ubona umakho la. Cha. Ufanele ungashonike la kusasa into yami engayitholile. Ngoba uthi.
Okay. Okay. Sizohamba.
Hawu yazi bengisathi ngiyaphuma ngiza lapha kunini.
Elipayment is.
Upho Skibha.
Skibha sejele ngizokukhuluma into eyiningi elipayment.
Nayi payment. That's fast simsize lo mfana aphume ejele. Kodwa nani enizokwazi ukungisiza ngithola uSpha.
Hayi, ungawashi uSkibha uzophuma maduze.
Okay.
Angatholi kanjani uQueen lapha nazi. Angatholi kanjani. UQueen bese belohlalisa bese noSkibha face no games abanjwa bese ngiphuma lapha bathi ngizobe meeting lo uSthe.
uSkibha wena siyamazi uSthe.
Uyamazi. Ngakho lo game ngiyamazi naye.
Yekawo uQueen game kanye ngambamba bathi yathi ngiyedlule ke. Hey, asibuyele kule amabhangela. Amabhangela anani ke?
Ukumbuye lento leya nkathi uvashela uQueen laphana ngithi zombuzo indaba yemali sikhokhela nemali emalezi sho mafika athathe lokuza phela bo ibhangela newashi ngashaya iflop ngayifaka iwashi yabo ngibamba kanjalo kuthi nephela likuthina sho
ikuthina uchaza ukuthi lokhu likuthina
nawe uyafunakala nawe uthi ngishoyo wena uthole kanjani wena
ngitrekhe ifoni yakho
ngikhosi yawo nitho na track awu nje wena.
Ya, ngiyabona isindi ifoni yakhe endaweni eyodwa ngaxaya ukuthi ngisikhane ke. Sizile futhi ungayithini ifoni.
Ya, abasizile babo inayo lezi vele uSkibha vele hayo kuyashisa amala emgaqweni abakwazanga ukuthatha ifoni lethu.
So ngicabanga ngani ngapha?
Ngiyaplan, iplan yami ukuthi ngiphume ngiphele la match for isikhashana yabo.
Benenhlanhla sebekukhokhelile ibheli.
Ngabe ubani ungikhokhela ibheli?
Akunaki lokho. Umuntu okukhokhela ibheli uthenze uhlane 7. Asihambe siboshwe.
Sure, Fethi.
Sure, Fethi.
Ukuphi pho?
Umahlathi ife saqeda ukhawu number 2 la engoda kukhula sekhaya.
Ehhe.
Ya, Fethi, yabo nje sekhonini ngala sehlathini kubo ungathi la sekhathini sekhonini shayisa futhi sho ube fast ye phetha ube fast
ye phetha nje ke uhlele mahlathi na nje
ye phetha uyakhula
kanuka futhi
yakhele nawe kade kusho ngalini
hayi ngeke baba ngeke baba kuyanuka hayi
kusho ngalini nawe
fithini wahlala lapho
fithi ngaphula phela sengaphula hayi
ngaphula ngitshale iphathi laba fithi ngaze besibona fithi sengathi sengaphuka nami lapho ha beba bebangqeda ngihlamba
yini hey bona ubu asina futhi bese kuzele mahamba
eh manje king kusakhona lapha hani
king uzoqanda
Ha 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 ha. Ha baba, ngiyishoyo
imali kunyukile. Ha manje njoba ngithi ngiyaqasha. King le show iyasifuna King.
Ekhazi ighost lo amtidadi alfuthi.
Manje sekumele simcishe singalokuthi sihambe sengwalela. Ethi mcishe. King nalo mjiso lwa jalo khamba nami.
Nalabo hlama baba besifuka kuboni.
Yabona nalabo lapho sokugcinayo lapho. Uhlweza nje lo sokugcina ngaqala ngalo.
Ho Spha musiphethe lapho.
Oh showcase le hlezi on hey mina lo sgqoko sase ngifaka inkinge nazo lo sgqoko sabo hayi hayi
sgqoko bashana uyazi
bese ngifaka inkinge lesi sgqoko yazi uyahleka wona babe mina hey wena ngithi sengiqhulile ngiqhayibile ngoba qhamoni yathi
Ephinam lapho ejele bese ngisiba ngiqeda afani wami.
Eyona isathu sengikhumbula ngoba ngisatsaza phansi eyona phethe. Kodwa akhumbula ngijithatha kusiyona uSkibha. Ha. Ezinye amasu misa kanjani phethe?
Yangazi. Kodwa ngicabanga ukuthi mina ngisithuma uphinde. Ngoba iGhost yakhula amfita
njalo. Hayi njoba ngesiqalo ngiphinde phethe yabo. Qale ngiphinde lokho
kuyiphethe. USpha nagcina nimtholile.
Gospel beats.